anayetupikia chakula mama Amina popote ulipo luka hapa chakula mama Amina tunajua mapishi yake uongo kweli hakunaga mnyamwezi asiyejua kupika hayupo
ni sawa
chakula chake ni kitamu